abusua wonim sɛ empem pii sɛ bɛma bi soso na ɔkɔware a ya na kasa kyerɛ tade ma ne paa ne sɛ pɛ ɔba a obu ade empo ɛda na wade na ankasa kɔso no kasa kyerɛ hodo ɛbɛkɔso wo ho nyina ɛwɔ ɔba na fam ya na dodo na afa ho brase ho ɔba wo kɔ ekɔbuku no wo kɔ ekɔbrɛ wo ho ase enti ya na atɔ memenu bitiri mu sɛ awade a wɔkɔ no anansɛ ɔba a ɔpɛ bi no agye sɛ wonya de obu ade ɛbusua mepɛsɛ metwe wo agye ne siso na meka kyerɛ wo sɛ ahobrase bi nso ɛyɛ sekan wonim sɛ in the history of this world ɔba a ne ho apakɔsɛm fa ahobrase mu ebi ne so bi ɛma da ɛyɛ Delilah ɛbusua Delilah brɛ ne ho ase ɛkɔsi sɛ onya deɛ na ɔhwehwɛ na ho brase dodo ne nyinaa no na ɔpɛgyimifoɔ bi a ɔwɔ Samson mu na ɔde n'ayadeɛ enti bɛma wosi so a ɔpɛ ɔbaa no wokɔhyia adeɛ ɔyɛ kekakeka kakra woka bi ne waka bi woka baako ne waka bi no wonyɛ sɛ ɔbaa wei deɛ se bɔ yɛnware no daabi ɔkyerɛ n'adwene na wo ɛna wonya ntee saa ase ɔbaa no a wokɔhyia no na woka hwee a ɔnyia no de obeke bia otim sa die wodie ka osan ka die bufu kakra ba unhu sa ne buofu wa bere ne ho ase ama eso bi maada no abusua me ka kire se na wade e ya kechi odi pe bibi wo ho sa na yonkofo e kogya no ne ntse wa mere ne ho ase ama wa nnom no a ne mere ye atwem bema ma me ka kire sa ho brase bi e ye sekan dem pese me no di ho komo nyina ne se never drive a sheep away because of a sudden loyalty of a goat. She is only after the leaves in your hand. Upon chibia brɛ ne ho ase di wachi ma odwene ho a wonte ase ye yo be ka bia da no pada sorry no ma sorry ebusua upon chire hu se wo nwura bi kita wo enno ene na ho brase na se kire opɛ na awe kwa enti se wo kodi sa upon chine chi ehwɛ na ho brase so ekɔ pam odwan bi no a watena wo nkyɛn akyɛ na ebusua wo bɛhwere wade pa de me pɛsɛ me no di ho nkɔm nyinaa no no ɛmɛ ma ya na to ye tirim me pɛ ɔba de ɔsɛ menya de ɔwa ho brase ɛyɛ no krɛ aho brase ɛyɛ na nso fa to tirim sɛ aho brase bi nso ɛyɛ sekan enti sɛ wan hwɛ ye a you will drive a certain sheep away because of a sudden loyalty of a goat yɛhwɛ ye na obi bɛbrɛ ne ho ase anyaade onye wie a na abehu ne ba nipa kora nkasa a ɔyɛ ɛmɛma bebrebe ɛnsa hyɛ ɔma num sɛ a mehu yanka ɛnso na aka akyi fi sɛ ɔhyi a ɔba na ɔhwɛ na ho brase nko a ɛna ɔde kɔ ware no ɔware ne wie no hu sɛ sɛ ɔba no ɔhyɛ atade kɔkɔɔ ɛwɔ na so brase na se let's choose wisely ɔba na aka baako a na ɔka bi no ɔka mienu a na ɔka bi no ɛnyɛ bu na ɔmu adeɛ ɛnyɛ ho brase nuo ne bi ɛtɔ da a yɛ a na ɔmo nso pɛ sɛ ɔmo kyerɛ ɔmo adwene enti sɛ woka no ɔka bi a ɛmfa no bonsam ne mpamo no ɛnkɔ hwehwɛ odwan bi no saa pɔnkye bi no a wabrɛ ne ho ase ma wo ne no na wofa pɔnkye no de ne kɔ fie a ɔkɔkɔ akɔka wo nkyene agu nyame nhyira wo meme din de baabi de hyɛ kɔ akɔ minim sɛ woasua deɛ deɛ wotwa video yi ma meyɛfɛ no erics media da bia meka no ho asɛm kyerɛ wo sɛ hwehwɛ no ɛwɔ all social media platforms ɔbɛyɛ wadom adeɛ bi ɛfa video wei no no Eric's is the best so far, yeah, me name. Never drive a sheep away because of a sudden loyalty of a goat. She's only after the leaves in your hand. Baby, this is your kuni. What's your idea? I'm so share video, mommy. Subscribe to my channel. Ni antena hani yunsunya di debia. Yebesesha. Bye bye.